Sikhulekile ekhaya kwaMabuza.
Ekuphapha.
Abantu baku usibona abantu abagrand.
Amagazi bayise family hunger. I think she just wants to run things for me.
Ngithe mina ngifuna ukugandaganda noma ubuyisa imali yami.
Sisekufika u-triple XL, thina bo-double XL angisasiboni, ngisibekele esayidini.
The Black Door, tonight at 9:30 on E!